turishimye kandi turishimirije kubona yuko twashoboye gutahukana insinzi. None rero tugomaje gutegera abakinyi bacu bamaze gushaka kwica indege tugomaje kubategera bukaniga ubutumwa tubashiriye n'ubwo kubakeza kubera ko bakoze by'ukuri iby'abandi byahora bibananira. Twebwe rero turanezerewe. Amwe saka cyagitega icyo tubasaba nuko boza tugashigikira umugwi w'intara kubera ko ubu ntikitwa Flambeau de Centre ahubwo no umugwi by'ukuri waserukiye intara ubu no makungu aravuga ati igitega mu Burundi hari umugwi by'ukuri warayikoze ibintu twatwiteze kuko banze ko beje bahora bagenda bagacha bakubitiraho ntibasubireyo. Tuzo kubabwira yuko by'ukuri botera intege abakinyi bacu kugira ngo nibasubira hanze muri Egypte baze bagende bafise twabateye intege biboneka ko by'ukuri batari ko batamba birorera. None rero mukanya tubaza gushika mu gisagara ca Gitega abenshi bazindi bamaka kuri aeroport natwe batashobye gushikayo duhurira ku Kaniga turashika mu gisagara ca Gitega mukanya tubasaba yuko by'ukuri baza kuba bari hafi ku mabarabara kugira ngo bakeze umugwi wacu waraye ugize ibidasanzwe.